inshuti bakunzi banyanyi ba Radio Maria ndasubiye ko hamwiriwe ndabifuriza amahoro y'Imana hiwanyu ndabaye ikazi kandi mu biganiro cyacu tuduge ku mugwa wa Sion igikungu uyu munsi turi kumwe n'umukristo asanzwe asenga gukirimba cha Bikira Maria imunsi y'igikungu murazi yuko muri kino biganiro cyacu tukama tubabwira tugaruka ahanini kuri ico kirimba cha Bikira Maria ukungene abakristo bagitangarira kandi bahakunda n'urukundo mbere baho mu byi wacu Bikira Maria nico gituma akuri uyu munsi natewe iteka ryo kwakira hano muri kino kiganiro nyakubahwa president Sylvestre Ntibantunganya ndabahaye muri cyane gose ndabamukije amahoro y'Imana
mwirewe neza ngirango bari kunyita mu Kristo Ntibantunganya Sylvestre n'ibyo byo byiza nyo kuba president hoho n'ikindi kibazo
ego cyane ariko nyakubangira ngo kumbure naho nyine sinihende cyane ariko muri president mugamo kagoma muri mu Kristo
ego me nivyo nivyo navyo nyine
ego murakode cyane nyakubahwa president Sylvestre Ntibantunganya mwebwe barabazi nk'umukristo kuko kandi mwanabivuze sinijya mbere mutuganiriye mu biganiro nk'ibi barababona ba Kristo cyane cyane basenga ku kirimba cya Bikira Maria ndetse n'ahandi mugabo kenshi bakabona kuri munsi yo igikungu mu minsi ya Mungu cyangwa n'iyindi minsi aho ngira ngo ntiko ari gushikuza sinibeshye
oya sugushikuza narabivuze ku kiriba cha Bikira Maria kuri munsi yo gikungu je ndahasenga kuva mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 994 kandi ugiye kuraba siho naba kuko je muri iyo myaka ubwa mbere narabaye ikiriri hanyuma inyuma ndamanuka mu irohero mugabo ico gihe cyose naza gusenga aha akuri munsi yo gikungu hari ibituma narabisiguye kuri ubu no bisubiramwo nuko nabonye no mu gihe camagume twari turimwo ariho wasanga abantu benshi bahurira mu budasa bwabo ugiye kuraba nkabo twokwita abasirimu bavuye muri aya makartie ya hafi mugabo karaba kandi n'abakirisu babayabaye mu by'ubuzima bwa misi yose bapfa mu makartie nk'izi za Kamenge za Kinama canke abavuye ngaho haruguru mu misozi twita kera ngo Bujumbura rirare murazi yuko ubataki bishima cyane gose ko bita Bujumbura rirare ngo ni Bujumbura hanyuma ugasanga rero naho hari ngorane n'abakristo basenga kuko ubona ko bari kumwe ntivyari hose kuko hari gihe wabona kuko ingorane zashitse ugasanga hamwe hamwe kugeza nk'abakirisu baje gusenga bigenjeje nk'abanyapolitike baje kwiyamamaza canke baje kugira imyerekano byari bonekeza hamwe hamwe ico cyari ca mbere ica kabiri nokubwira nuko mu buzima iwacu mu bavyeyi jewe navutse mu muryango w'abakristo mama n'ubu aracariho n'umutamakazi w'imyaka ngira ngo 87 yagereje canke ishora kubirenga ndibuka yuko igihe cyose atetse turindiriye ko ivyo kurya bisha yakunda kudusengesha akavugisha pure imbere yuko byo kurya bisha hanyuma kandi ndibuka yuko mama yari muco bita ico gihe intamuheba ibita rijo mari urumva rero buriya ingeso ari nziza iravukanwa igakura ari mbi nayo nyene itagorowe irashora gukura ikavukanwa je ndovuga yuko ndavukiye mu bantu basenga ninyuma mu buzima rero cyo narakiye kwiga mu seminari mu mwanya muto y'imyaka 4 mu seminari y'Imugera hagati y'imyaka ya 69 na 73 hanyuma ndaba mu seminari urumva hari mu bapadiri ngenda mu college Notre Dame y'Igitega naho nyine hari mu bapadiri aho hose urumva ivyo gusenga byari ibintu bije imbere hanyuma mvuye mu isemin mvuye mu college Notre Dame mpejejeho ndaza muri kaminuza ico gihe kaminuza yatwagwa no padiriga yatwagwa no padiri yitwa Gabriel Barakana murazi nawe inyuma yuko yabaye umuntu nawe nyene yihebeye cyane ibyo gusenga yihebeye cyane mbere ibyo kuje inyuma y'umubyeyi Bikira Maria urumva rero byose nibintu mu buzima bigenda bigira ingaruka ku muntu aho rero kuri munsi yo nivyo byose bituma ubona nakubitasenga ubuho noneho urabona niho hani hafi niho mba ubu hoho rero yo ni siguro izotuba baguma babonda nga iyo ntari ngaho rero batabonye ku munsi w'Imana nuko badiruguru hagati mu gihugu canke kuri ubona afashwe ndani babanga inyuma y'igihugu canke rero nkamagara yankitse na yahandi je ntaniza gusenga atari ngaho
yego izo byose ni ibintu bitangaje president ekova muri iyo myaka mwavuze ejo byose hariho nari umuntu uvuga ati kuri cathedrale saint esprit nandi ma paroisse atari make nandi masengero ngaha musaga cyuje mbubona ari mu bakirisu beshi kandi batari bakenye izo se mugabo umuntu uvuga ati ngirango hariho ni rukundo rwa cyane mufitiye muvyeyi Bikira Maria kugira ngo mwumve ko muba mumeze neza muri kumasenga kuri kino kiri bashyari Bikira Maria munsi y'ikongo
buriya keshi na kenshi abantu barakunda kurondera cyane ibintu by'ukwemera kandi ari ibintu kuri jewe byo tugirwe koroha kuko no mu buzima urashobora kubona uti uyu muntu mu buzima bwanje ufite ikibanza gikomeye n'uyuwe umuvyeyi rero nyina w'umuntu buriya arafise ikibanza gikomeye ngira ngo nta utazi yuko umuvyeyi nyina w'umuntu ari wa mutwara mu nda yiwe amezi 9 muri ajya amezi 9 abantu babizi bababizi baragusigurira yuko haba imigenderanire ikomeye hagati y'uwo muvyeyi n'uwo mwana njye gituma uzubona umwana iyavutse iyavutse atigira na gatonyi ubona agonanwa mu kumenya umuvyeyi wewe ntagonanwa na gatonyi yavutse arashobora kugonanwa kuri ubukuri se gatonyi mugabo kurugina ntagonanwa aha rero muri iyi eklesia gatolika umuvyeyi Bikira Maria afite ibanza gikomeye cyane kubera kuko ariwe Imana yatoye kugira ngo imuce ko mu kuturikira umwana waje kuducungura niwe yaciye ko urumva rero iyo umuntu akoreshejwe n'ishaka ry'Imana uramenye uti ukemera uti Imana yaramuhaye ikibanza gikomeye cyane mpora numva cyane abantu bamwe bibaza ibibazo bati mbega ni kuki mu Eklesia Gatolika ikibanza gikomeye Bikira Maria ego mitura mu kibazo gikomeye mugabo kandi bavyumve neza bitegere ntituvuga ngo Bikira Maria ari hejuru ya Yesu Kristo abana gato ntituvuga gutyo tuvuga tuti Bikira Maria yaremeye arishira mu y'Imana aremera ati mana icyo ushaka nikibe nkuko ubishaka urabona ibisabisho duratuvuga nikibazo gikomeye rero kuko acaba umuvyeyi wiyi Eklesia yacu Imana yaciye ko akagira icyo kibanza hanyuma kandi tukamenya yuko kandi byagiye iboneka kwaho hose abantu abakristu bagiye bamucako kugira basaba iki niki 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 bagiye bakironka biva ko kugene umuntu agisabye aha rero ngira ngo bica byoroha kumva n'umuvyeyi umuvyeyi yatubyariye umukiza n'umuvyeyi iyatabaho sino bwangu yatabo kuko Imana igira ibyo ishaka ni Imana yaratoye iti ndabicinda mucinjiye kuri Bikira Maria kugira ndungike umwana wanje uje gucungura abantu ico rero sibona uwo gida gisiga inyuma Bikira Maria arafise ikibazo gikomeye cyane mu bantu bemera kuko niwe wa mbere yemeye umwana w'Imana kuko yemeye kumutwara mu nda yiwe
uti rero nicyo gituma president mukunda kumva muryohewe cyane rwose kwa muri hano ku kirebe
eko kuri birandyohera cyane nkabishiba cyane hanyuma kandi ngashima n'ukuri ningene abakristo kukirimba ubona yuko hari umuryango umuryango ubuhuye umuryango uronka uburyo bwo kuza uriyibutsa ko kizura sangira uko kwemera biciye mu bikorwa atari bike bibera ngaha ku kibacha bikira Maria atamuntu ndakugaruka